dutandukanye utubwira ati nkundu cyankubi
tunyarukirize
aba sinzobyumvira
no
ahubwo yaragukunda cyane waguma kuvugira
nkiri microbe wowe yimena wo cyuvuza kuvuga ngo
ndayifata
cyane ntibayimena
ariko nurukunda ne mura
oya basi
dutandukanye dutandukanye
skia abaskia bo basi ndabakunda mwese bro acha
neki
none wewe
wow zurafa
dutandukanye
bro wana bro wewe
dutandukanye rero
bro wewe turinjye mu beef
beef rero nico nayigize
none wewe
ibirango tubibatongoze
bose none wewe
niko dutandukanye
no kubite basi bose
acha bro acha
acha bro fa
STV, every story matters.
STV fans, muraho, mumeze fresh. Chemeze neza, nize kura mumeze neza. Ndara musa, chane chane, abari mumi chungara rehari ya mumande zine zisi. Useruku burengero, ubumanuko, nuburaruko. Abari muri Arabia, Saudia, Oman, abari Australia, USA, Canada. Sweden aboni bamwe mu bantu tuzi ko badukurikirana cyane igihugu kibanye cy'u Rwanda ubutumwa bwabo bora budushikira yuko badukurikirana cyane gatanu kuri gatanu katuramuse n'abasanzwe bari nga mu gihugu iwacu mu Burundi igihugu cyiza cyane tubahe mwiriwe kuko turi ku mugoroba mu gihugu cyacu Burundi tuhe na mwaramuze cyangwa mwiriwe abandi iyo baherereye hose bivanye n'amasaha bari kubarabira ko kina kiganiro ariko nizere ko meze neza Jenny Fresh je banyita Andy ni Mr Solution Mr Emotion kuri STV televiziyo yacu televiziyo yanyu nanje ni wa musore wanyu bashaka kwazana byinshi bigiye bitandukanye nkababwira yuko no munsi ngomba mbega gateranya ngo mbega mu buhe buryo cyangwa se mu nzira nyabaki ngomba nkora akantu k'umutsi murazi ko nama nkora umutsi kenshi ariko no munsi umutsi uno munsi uratandukanye gatoya nshaka kuba gateranya kimwe mu bintu nanka murabigenza nk'abantu reka mvuge buke buke mu invite ntaze kuvyumva ntanka abantu bavangana nkuko mubizi rero ndumwe n'umutumire turaza kumumenya cyane numwe mu bantu bari muri team araririmba muririmbyi w'umurundi abikora neza kandi yifuza no gushyigikirwa ariko jewe ahanini sivyo nza kuvu yagako katumumenye gatoya cinda babwira akantu ngomba kubakorera bro tushaka kugira no gato tugakora umuti fresh ni sawo meze neza
Salam bro na umeze gute.
Jameze fresh sandashima.
Eh na jameze fresh ndashima Imana.
Eh
no ngara ndamusa nabakunzi ba STV. Eh ndabifuriza umunsi mwiza. Yego. Bivanye ko baherereye Imana.
Bakumvise kandi muza comment ati natwe turakwifurije umunsi mwiza ariko rero mpere kuri iki kibatura urakijwe.
Oya. Wagusa ndakijijwe none.
Wavuze oya.
Yego ndashaka kuvuga oya hama mu nyuma nkisigura. Nta muntu ndica ndakijijwe.
Nta uriba.
Oya nta muntu ndica ntawe ndiba.
Nurabikora.
Ivyo wapi kwemwe ni bese.
Uracari sugi.
Oya none ibyo kuvuga isugi biragoye gusa je ntavyo ndakora. Yego.
Cyangwa nawe ukoresha isabuni nka Alvin Smith.
Aya Alvin Smith ni vyiwe rasa. Yego.
Umeze neza ariko je shaka kuba nta ndakunzi ariko abandi bagashaka kumenya. Witwa gute uririmba muri team yitwa gute mbega watanguye akazi kawe ryari? Uno munsi bakuzi nkande.
Yego merci kumbaza cyo kibazo. Izina ryanje ku ruhande rwanje ni international boy igihumugwe nayo ni skid music tukaba turimba turaba brother babiri bavukana brother wanje yitwa vibre twanye ne turi mu mugwi turavukana pana vya ndivyo kuvuga uhuno n'umuntu ngo we brongo bite guko bien ni binye vya vrai turavukana nyene ni mukuru wanje hamana ndi mutoyi gusa nyene I'm sorry kubona tutazanye umunsi vyamugoye gusa tunavukana ndamubera mu kibanza ibizakenerwa ndamwishurira
noneho just nkeneye wewe kuko ndafise impamvu turi kumengaje we ndafise urusaku kandi ndavyemera ndi umunyarusaku wa vrai kandi je ndafise n'ubusutwa kuko ndasakuza nka sutwaza kemya kugira ibintu bigende fresh watubwiye uri we duheka pere gato ya ndirimbo yanyu kugira ngo ucivuga n'izina n'izina rya YouTube yanyu kugira ngo baje kubashigikira imbere yuko nkora kantu kubwenge
merci sana bro hama ugomba kujya kuri YouTube yacu uraje ukandika skilled music 257 nshaka kuvuga mu ndome kubera sibe ose twize mu cyongereza nshaka kuvuga S K I double L E D hama music cyo ntazi nta butazi kucyandika curenza ko this is enhanced 257 urahita ubona ibikorwa byacu ukabona indirimbo shasha soronge audio video ukadukurikirana ukavuga ati abantu barashoboye cyane bashoboye imva ivyo nivyo twadushaka muri commentaire
hama cyane ni indirimbo y'urukundo
eh ni y'urukundo
imwe umukobwa mwiza cyangwa ntabari
eh mane hinga ndaririmba ahubwo nawe n'ukuri umuhungu nawe gusanga wargiye muri modulasta
Clones Production Trust me nabivuyemo ubisubizamo kumko bire kuko oye ugena neza utwenga neza navyo biranyica ugena neza utwenga neza navyo biranyica my baby ngumana my baby ngumana nari nabivuyemo ubisubizamo agumko bire kuko oye ugenda neza utwenga neza navyo biranyica ugenda neza utwenga neza navyo biranyica my baby ngumana my baby ngumana my baby ngumana my baby ngumana
hey bro waro yizi bikombe
ndakurikirana akazi kose ko kabera mu gihugu cy'u Burundi industry ndayikunda niyo mpamvu ndayirimo byinshi bishoboka no kugirana ndere mu nda musuiva ndamukurikirana nka muraba nkamenya mbega duhagararanye nzo mubaza gute cyangwa se nka kenyuri ikiganiro cyanje international boy mu kirundi twomwita gute
international boy umva hajyana niho bavuga ibintu byinshi n'uko bimeze nk'ubu imana ibifise ikintu cyose umuntu yamuteguriye nyimba wiyatuye ko ati ejo nzafise des enfants uronka wenyene imana basigwe ivyo wasavye wiyatuye ko byiza uronka byiza nyimba neza international boy garçon international umuntu nyene basi wo ku isi yose amva hari ikintu nzoba sinzo menyekana ku buryo bwo ku Burundi gusa kumenyekana ku buryo bwo ku isi yose
urabyizeye
ndabyizeye kandi wizeye imana none mani wo buri
igituma uvyizeye niki wavuze ntukijijwe ariko imana urayizera
mana nakubwiye munyuma nahinduye
urakijijwe
Mwini mwese ni mkizwa nini halichu munu, senga, nkizeli maana, na ndakijijwa.
Angela chari nisugi wabivuze, nisa ura kijijwa. Halika honye niriru.
Yeah.
Ijewe, ndiba za honi fresh, abanu wa kumenye bia?
Ya, ni fresh.
Na uru mvanyene kwa mazewa kumenyene?
Umuna, ashwa kumiri kila hama, ibikoga vya chakabito, wala kumva kuduri, malaturi wabili.
Na linki, bazo wana mkigani, bago shigikiri. Yeah. Ahonye niriru, kumva kukwa zikino kibazo. Umbegu fisa bashiri banga?
Acyafite umushere umwe kwafise n'umutima umwe rasta.
Umufise umushere umwe rusije.
Ndisiye kwafise n'umutima umwe.
Abasare muravangana
mana. Oya
ndanga abantu bavangana.
Bro. Ni vy'abantu bishiramwe.
Tuvangana.
Gusa umuntu yifise umutima gukunda ukunda umwe abantu babiri woro nka bashira je nkufise umuntu umwe nkunda. Yego.
Ko umwe n'ukunda.
Yego. Nene ngeka nfise umutima umwe nene no kunda babiri hamwe ndabashira he cyangwa batatu
cyangwa. Bajya tuko turabwirira ukura babesha ari kubabwiza uko.
Nene babesha bimarira iki?
Nukuri nububesha.
Nukuri.
Eh. Bizura nkubu je umunsi muno uvumbura umushi wundi musheri wawe agira kabiri. Ni wo babarahaje.
Ne wo shuvyifondere nyabyo byo byo ifondeye.
Byo byo ifondeye.
Yego.
Uri si.
Cende si.
Abahamagara.
Ndakashya gufinata.
Ubahamagare
ubakura he. Wewe kutazi n'umuntu dukundanye
ucu. Ndabahamagare vuga ati ego. Steve muranzi ko je na.
Ntabyoroshye. Acha ndakwambi. Nkubu ucuza nabandi badada wifondeye.
None nje ndabavugire. Ego uramenya ko ari bo cyangwa atari bo. Wenye nawe karaza.
Ivyo sino vyizera
hamaga
no nyamba hamaga bistati none we
ntuzi hamaga bistati ntacho
uzijewe gusa ntuzi umukunzi
hamaga ntacho none je na we nakumenye gute
basi kwandirimba
nturi gero posta bashiri baba muramona nyene posta nimbo horo cyu block abamwe abandi ni babibona je ndabibona
tena ziwe gusa tazibona bwabone
nika tugerageze ntacho gato
gira nturabe
gusa alo gusa sindi hamaga
hamagara ndazuba
ndabahamagara
hamagara je sinzi ibintu gomba hamagara
ingosha mukobwa bimuza sha bagira urabazi
I'm going to go to the house.
Ndabona ko
ari begeranye ko. Eh? Uri mushiri wanje jewe.
Yewe yabaye mushiriwe vyagenze gute?
None ni yego yivugiye ko ari mushiriwe si je nabivuze. Bros, VIP sas. None kumengura nyagi.
Ugira umwana mubi.
Uranyagi?
Abwo mani. Kira cameraman we cameraman kati.
None ko turaraba dushaka kwigisha abantu yuko ni tarasa gusarisha. Nengo gusa ufite mushiriwe.
Ya none oya vyarashitse ga bintu biragoye. Biragoye none.
Bibasigurire re.
Oya haye. Oya ne.
Mushiriwe wese umwe.
Ese bwese ndabakuhunda.
Eh ubakuna bose.
None ibintu waje kugira ngaha.
Ufite mushiriwe.
Ngano chawe nzogarukamwe.
Nacho.
I can say this, Yama.
No, no,
no, no, no,
no,
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
Bro,
never bad zinani. Chini vitu na vitu na riindi.
Bro, nzoko bad zinani.
Oh yeah.
Okay, nah.
Ah, unomba tu vanga mtiko tazama.
Oh yeah, kusanyeni nafjala sisi. I'm sorry, eh. Kusanyeni ndaba kuhunda.
Kuna wose. Ndaba kuwa ni ya.
Eh?
Ndaba kuwa ni ya hini
mbana. Ndaba kuhunda. Nesi
na urugero rum.
Oh yeah, tu kuzi ndukonda. Ubu zenguishi.
Ndaba kuhunda. Nika kusari. Sana mchezo. We bro, muga ane bivito sio nukurangi.
Yeah, ofisi mshirum ngani kwa zaidi.
We wamenye kuto kurango. Gende mumha na umu mwezi kureyo chukure mo nchomota.
Jendo mnyarusa kum fisubusu tu kwa vijosi. Braz, suko na sheri
wewe. Ukurangire nabi. Wazi
ngi. Sije, none ahubwo ufise nabane.
Angire nabi. None basi sinanzi ko mubizi.
Nda rero ukunda
gatukanye rero.
Batandukana.
Ya mwese ndabakunda nene.
Wikundira babiri. Nta wundi wa gatatu.
Mumva barende mwese ndabakunda.
Tukeneye umwe apana babiri, babiri gute.
No mwe bikunda. Mwese ndabwiye ko ukunda biyo wewe niko nabwiye.
Ibyo rero ntibiba. Yakudukina nk'umukino
nk'umwe.
Aha.
Taramumwe rero mushira wewe niwe mutega babiri.
Ha mu wundi nawe nyerekana mugenda mukunda cyane
bihindura. Ndavuga ngo uwundi ngara. Dutandukanye twe nyine.
Urabona bro. Oh yeah, we
basi dutandukanye re dutandukanye.
Skia, skia, basi ndabakunda mwese.
Ubakunda bose.
Nivyo bashaka rero.
Ubakunda bose.
Oya, bose umwe mwese namubwira ivyo nabwira uhunde. Wo naza namubwira ndagukunda.
Kizigere wabatongoza.
Naza namubwira oya wewe nawo ugomba kunyinjira mu bintu byinshi. Bose nabashya ko ndabakunda icyo nzi
gusa. Aba basukunda munde cyane.
Eh, bose ndabakunda.
Rugero rumwe.
Wo
ufite umutima umwe ariko wambiye kandi ukunda umukobwa umwe. Babaye babiri.
Wewe gusa wewe nawo ugomze kunyumviriza ugomba hari gihe usanga kandi ni fente ye
ubwo namukunze. Ega masa fente.
I'm sorry.
Murukundo bahaba ngwe.
Niwe karange.
Dutandukanye
rero
tugira
kugunda. Kwa mbere uja he kwande muraba.
Basi bose nababonye bose barangyohera none mbonye ukangira nundi nka bose ndabwira ndabako
no gatatu zoze no waka no gatatu no wacumi
bose akumya
kuryohera nzo curongura ndusigende
bro ah oya
gusa bana ngo bro tutandukanye tiri
babiri ndabuka ati kiganiro
oya kiganiro kiko kiragenda neza
ukugenda neza uce kusarisha
suko gusarisha dushaka bive ngabihezi
oya
ukunda ni muraba
babiri
vuga basi
mureke basi ukabukira ndabasabe basi turaza kuvugana bukebuke basi eh
bivugana bukebuke nkande
after ikiganiro
kandi kwanze
bivugira hanye ne ko mwashobora kujya kumugaragaje
oya
Banzu banzu tuvanga kugira.
Je ndubwo noheba ndabagutera ngaba barakwica. We vuga kundi umwe bibihe.
Bro ngaha ruko bizova mu yindi songe.
Eh nico nyene ni fresh.
Eh ndivyo washaka rero.
Oya none tuvuga basi bukebuke.
Vuga bukebuke we.
Ukunda ndacane muraba.
Oya
bisarisha vuga bukebuke.
Wareka. Wareka rezi kana nivyo. Gusa je ngaha bro ndakubonye. Bro ndakubonye.
Ubatsi nduzinga yo
ba. Wareka. Ntagirano cha nzogaruka mu bro.
Ureke kuza ariko.
None
ufise abashere benshi kubera
ndano ufise umutsi mu. Oya none wewe ndushi ndusha gukunda umuceri.
Benefiti.
Oya parike zandi.
Yo ni injya mane na eh nabone.
Ndusha kuzitanga ko example.
Ehe. Umuduha Karoli.
Eh.
Oya yini mureke.
Basi
basi muza tujya handiza kubivugana nimuke gusarisha.
Urabaguri.
Eh?
Urabaguri.
None wereka we gusa kupika iganiro hama tuza kubivugana badaye ureke gusarisha.
Ndagupika iganiro.
Nene kwanza abanso kreka lebije kabije
habona ngo ngoma abantu bazize bamanaje ko umuntu umushwanye ganga kwangirira nabe mbuga kutugira ame tukavyumvika ndashaka kubabwira
ushaka ko ateranije abandi
nanjye si jege umutima wanje urangora
wewe
ushima vyishi amase yanjye arakunda gushima umva ni hatari
ahubwo ugende utora bumwe barabara bose
oyayi cyose n'umwana wewe kuko undi nyama umuceri ibiharage ubu rero izi ni nyama n'umuceri hazije asigaye
ibiharage
Oyai, ukujua hiyo sutoo.
Bro, basi nzoto subira ni ba leka.
Bahe bumi.
Oyaa,
kunda mo.
Akani mtimu akuni neo chuo ubimeisha gudi.
Na bonga, murahe.
Ndaba kuunda. ari mureke gusa we and we hebe kigano to
azenda kwereke wembira buke bukokonda cyane canda kugereke
twa oya rekereke wowe waze weme kuza kugwira ibintu nk'ibi tutari twavuganye nanzi tuje kuvugana ivyo muziki ko twavuganye mugabo sinanzi biko bibirimwe ukasha nyene eh bro sio fresh
STV fans emwe murabizi just muranda batahasi kandi nabagiye ko nje kumara amazanye no gusakunza ingere rero byagenze uyu mubire yabwiye umugenzi wanje ko afise umusherumwe rero nanye canda menya ko afise abashiri babiri kandi nanje akaguma nyemeza ko afise umusherumwe niko yaje nta kundo abantu bavangana hashe Chebo kazo mfata ranje mvunaguri sinkunda abantu bavangana rero camvuga ati ndamukenyure kugira ndabahesho abahungu bavangana barazi ko namwe mubanka na cyana cyana abakobwa camvuga ati rero ndabahutse abakobwa nabahamagaye nti bari bazi cyo ndabahamagari ashi nabo ko bari baje kumwanya umubire na waraza camvuga ati reka mpa mvugane nawe n'uvuye uko aza kumbwira ko afise umushyira umwe mwabyumvise byose camvuga ko atamushyira umwe afise kawe murabona ko sho yamaze kuryo isaha yamaze kumeneka yatabutse ekutereza acitse rero tugomba kumenya ngaha umuhungu bega biza kurangira gute unaona aye utoye ndemana ubu ni saha akurikira marori batabura ishati kazi kawo torumwe rero kimyaka imyamwa twitahire tugesho tuce tugende torumwe rero akazi
we bro gusa bujya we nawe nyatari ahubwo uhavu ntiza n'impuzu nambara yega bakobwa abandi
barabona bamesha none yega je mbashaka abantu bavangana nyene bawe urahinga nako aragereza
ne wewe
uye mama yangu kuri umuntu tore umwe
tugere twen twaje kurara ngaha dutandukanye utubwira ati nkundu y'icankubi
tunyarukirize
aba sinzobyumvira
no
ahubwo yaragukunda cyane waguma kuvugira wawe ko gukingiri
safanya ruto vayo
simvayo
muvimpande
ndamuvimpande nkane
none ni ni wagukunda
cyane
bro umviriza ama tora umwe
bro
umviriza wonye ne waduteranije
bro
byari bi
eh
ake mase fatini bayigumi
bayigumi
wafite na chitse isigara mu kihano cha
braza chagwa umwe yabintu bihere
bro acha
neki none je wowe uzuravanga
dutandukanye
bro wowe bana bro wewe
dutandukanye rero
bro wewe turinjye mu beef
beef rani je nayigize
none we
biragutumi batongoze
bose none we
niko dutandukanye
na kubite bazi bose
acha bro
acha
Sasa urirutse man. Yes, STV fans. Rero sasa barantotse. Ariko twariye sho kandi murabibona neza yuko nabateraneje. Yes, guy Mr. Gateranye. Nizo content zanje muzoza murahubwo muzoza ndateranya abantu bose bavangana. Mr. Gateranya ni name ishasha yanje. Mr. Gateranya, Mr. Solution, Mr. Emotion ariko bizoruhuka inyishu tubitoreye inyishu bahuze canke bahebane canke bigende gute ni Andy the MC Mr. Emotion Mr. Solution Mr. Gateranya yop this is STV bye bye ciao ciao ndabakunda
STV every story matters